come.
Can you tell swap? You what? Right, it's a good meal, one plate.
Come, come. Get up.
Ana akuza dawo akapona chipuzi kachoku pushira kwenda kuna dzimwezo apana vai kwa zvidyo uye ngokuma yazvite
Company, come.
Bug.
Come, puppy.
Prazer. Back home.
See.